Hello?
Yebo.
Yeah, kunjani?
Ngiyaphila futhi.
Hey, kunendaba ezimnandi la ekhona eziletwa ibhawani. Ibhawani ithi izokwazi ukuthi iprovide nge-energy kulama library angasebenzi ngesikhathi load shedding.
Oh.
Yes. Yeah. Kuzoba iWinterfell Library, neMusgrave Library, neRunbeck Library, neBeacon Bay Library. Lama library asezo-operator ngesikhathi se-load shedding.
Awu, izindaba ezimnandi.
Indaba ezimnandi. Sho, ngiyabonga. Bafowethu, ngindlamleze entombini, indlamleze efana senzizweni, uKhuzani ofana ampongoze phansi engadla emandaba. Ngilethela-ke indaba ezimnandi zokuthi sengiphathinarishe no-bar 1 ukuletha i-solution kuma-library lawo amakhulu angakwazi ukuthi a-operate ngenxa ye-load shedding la e-South Africa. I-load shedding kuyaziwa ukuthi iphazamise iy'nhlaka ey'ningi zokusebenza, ikakhulukazi nangapha ezindeni sezemfundo. Kodwa u-bar 1 uthi uletha i-energy ukuze kuzokwazi ukuthi kuqhubeke ngendlela okujwayele ngayo, ikakhulukazi ema-library. Ngingabala ama-library amakhulu eNingizimu Afrika, kanti akuzogcina ngokuthi alethe nje energy mhlawumbe yesikhashana, uzoletha the permanent solution kula ma-library emva kwenyanganyana ezimbalwa. Power One is giving energy.